Dollarline amepeana mchango yake. Jackson ameweza kujifunza tailoring. Ah, Dollarline amempatia nyumba.
Katanya ngalua cici.